Angiyazi imali yakhe. Into akwazi ukuyenza imoto, cha imoto unekhono ke emotweni. Ayikho imali ezendlini, nayilungiselele imoto.
Nanga ama receipt okugrosa, nobuthi nje angenzi lutho mina ekhaya.
Ufuna ngilalele ukuthi uthini, ngenzeni, ngingenzini.
Mama kwama ngimthinte, mina uyacisha uphele unyaka angamazi umuntu wesifazane. Ema, 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 ema. Hey, hey, mazungibhedela. Ema, 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 ema.